Like me fuki na visiti fuki na weka shida chini na tupa mikono juu. Banjuka tu, banjuka tu, banjuka tu, na weka shida chini na tupa mikono juu. Na kwenye klabu watu wana dance tu, jumping up kwenye track majabu.
Like a